ishyamba amaze kubitana n'intare akandura maremare atangira kwambaza nyagasani ati mana ukore uko ushoboye kose rwose iriya ntare reke kuntekereza kandi barakijijwe nabatijwe intare nayo iti mana ndakwinginze ifunguzo ryeze kandi ritunganye